Musenyeri Desmond Tutu wo mu ishengero rya Anglikana yaraye asinziriye itiro ry'urupfu. Uyu yavutse mu mwaka w'1931 1931 mu kwezi kwa Gitugutu igenekezo rya Ndwi uwo mwaka. Akaba yashengeye ku igenekezo rya 26 Kigarama uyu mwaka nyene w'2021. Musenyeri Desmond Tutu yavukiye i Kreuzberg muri Afrika y'Epfo, akaba yapfiriye i Cape Town aho nyene muri Afrika y'Epfo, asiga umugore umwe n'abana bane. Mu Vyamuranze, Musenyeri Desmond Tutu yakoze byinshi mu bijanye n'ubwigenge bwo guharanira kwiyamiriza amacakubiri yakajyanisha imiryango mu gihugu cya Afrika y'Epfo, akaba yaraye asinziriye itiro ry'urupfu. Uyu Musenyeri mu Vyamuranze yabaye intwari ikomeye cyane, mbere ahavaronswa n'agashimwe ka Prix Nobel, agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'1984. Ikindi twamenyesha nuko Desmond Tutu ari umwe mu bafashanije na President Nelson Mandela mu kugwanya amacakubiri yakajyanisha imiryango ico bise apartheid mu rurimi rw'igifaransa, yongera arongora umugwi wari ujejwe kuvugana ukuri no kurekuranira aho nyene mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Desmond Tutu ashingiye afise imyaka 90 y'amavuka, akaba yari musenyeri mu ishengero ry'Abangilikani.